imini esinje sazela sam singumajonisa siqokelela imali ezalayo ingxaki yami ndiyakuthanda ukutya ngoku ningandibhatele ngokwenje.
Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like
it. Yakhola kwenza nothando xa ndisitya nditye le nto ndiyifunayo. Ithi ke loo nto mandibelilungu lalapha elizinikeleyo imvulisina ndibe nguNowa okanye kwawuba nje. Dinaso kwisombululo esindivumelayo uba mandenze uqhosa ndingatyebi noba siyakhanyela zona. Anamsebenzi. Eli takana ndilazi uba yintoni ebawisa kangaka liphange liyomiwa ngoku kwinto etya inkuku apha madoda likhona erhamnce likhoyo elitya inkuku noxa zizaphelelezi.
I know it's easier to hide and just to lay low. Not everyone in life has got a halo.
Hayi nama ndithanda ndenze ngawuthanda kodwa ndinyanzele ukuba ndizixhome emeveni uba le nto bendiyona izolo ndatya into endiyithandayo ngoku isazela siyandibhuqa asihambi sijikeleza singena emntwini waso bendiqale ngale ndangena egileni elilabulalisomntu nezibindi zenkuku ndatya inkunzi embabala ke le njengamazingela sitya inyamakazi. I know kwancambazile sazela singokunya ngoku kodwa ke eyona ndiyithandela yona le indawo yile yobumtshato xa uqhawula uyaqhawuka akho nto ithethisayo thetha uba madoda nje bamanzi emangaka nje amadama lapha ebhaya wakazali. Hayi ndanga siyaxokiswa icingi xa datsitsa olihlobo kube kumdombo notshe indixhaphazile ndanga kakuhle ndaboma mandibaleka hayi indixhaphaze ndisafuna uzipho kodwa ke zabe zisitya zona into emandi ke ngejim ngecawa yile nto uba kubethu umoya ngaphandle nangaphakathi. Eyi madoda nkathazo le zinalo ibobosa ziyifuni le ndlu yaseKapa tu kodwa zikhetha uhlala apha ndincatha mephantsi kwale traka ndiyazi into yazithini ndifane ndazipha ke zizonqenayo kodwa ke noko kukho eli ntshontsho lingafuni uhlala phakathi eyi yenzela intloko ebuhlungu le nto yala mantshontsho and kukho irhamnca azawutyiwa ma usathetha ngokutya njalo fundi iyo la mqhaga ubulifakile mani ngqatha rha hayi 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 ubutyeka ndanga hayi ubutyeka ndanga ulungile. We out here moving polars, now we ain't getting postal rides. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers, you better wake up.